Ubukene bwose rero bona dufise ntutrondere ngo twe turabakozi turakora turorora turarima mugabo byose tubihereza mu bacamanza. Ubukene dufise uko nyene none sivyo bambira mwa ntumwamuvyumva ndi mu ntara zinyuranye. Ngo ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Abo bacamanza batera ubukene mu gihugu. Bigenda gute? Abo ni bamwe. Abandi bakambwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kubura muri iki gihugu buterwa n'abacamanza. Aha muri ko muravuga ngo sivyo. Kandi ni ya pas de justice publique, il y a justice privée. Iyo ata mucamanza ariho baragwicira.
Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe shutanganye bacu mu dugurikirana ku imbonesha kure yacu aho tubashikiriza amakuru ari kuvugwa ijyanye no hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane tunyakira mu bugufi y'abaturanyi aho tunyakira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho tukabashikiriza ibiriko birahavugwa dore ko cyane cyane ho twibanda ku rugaru rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe w'icyambo wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FRDC turahagira rero tukabashikiriza ibiriko birahavugwa ndetse nibiriko birahabera sibyo gusa ariko tunyakira no mini yo guvya abatoranyi aho tunyakira mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania Uganda ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane hano muri Afrika tunambuka no makungu ya kure cyane cyane mu guvya ibiyaga binini naho tukabagira tukabyagira ibiriko birahavugwa dore ko hari yo benshi babaherereye ijyanye no makungu ya kure bakeneye kumviriza ibiri kuvugira iwacu mu Burundi ndetse n'abandi baherereye iwacu mu Burundi bategereje kumviriza ibiri kuvugira mu makungu ya kure ni byinshi rero tubayagira ariko tukaba turi buze kwibona kuri zino funyafunyo zikurikira. Ndababwiriza ko Bururi ubusuma bw'imiliyoni zirenga 27 ku cuma gitanga amafaranga cabukobu ubusuma bw'imiliyoni 27 z'amafaranga y'amarundi bwabonywe kuri uyu wa mbere w'ibanyi bacobu ibururi ubumanuko bw'u Burundi. Kubw'ibyatangajwe mu gipolisi niyo banki umukozi uzwi ku izina rya Borisi bukeye neza yahamagaye umutwara amumenyesha ko atari ku kazi kuri ico cuma gitanga amafaranga kumugwa mukuru w'iyo ntara uwo uyikekwa yarahunze igipolisi catangaze ko kiriko kiramurondera. Ni byinshi cyane rero ndaza kugaruka mu idonido y'amakuru n'abateguriye sivyo gusa kandi ndongera mbabwirize yuko imasisi y'abategetsi bakuyeho imikwabu yose yari kwibarabara ryerekeza Isake bikaba vyahimbaye cyane abanyagihugu imikwabu yari yarashyizweho n'aba wazalendo imirwi itwaza ibigwanishwe komoka muri ako karere kwibarabara rya Sake hari kuba harakuweho yose n'abategetsi mu mperazi y'indwi iheze igikorwa abangiguwo muri gice cya kivuye uburaruko mu buseruko bwa Kongo banezerewe cyane ni byinshi cyane rero navyo nkaza kubigaruka mu idonido y'amakuru n'abateguriye. Sivyo gusa kandi nongera mbabwirize yuko cangunzo hani wacu mu Burundi hari umusoda yapfuye ariko aragira imibonano mpuzabitsina hari umusoda wo mu nkambi ya Mutukura muri komine y'intara ya cangunzo ubuseruko bw'u Burundi yaguye mu ihoteli ariko aragira imibonano mpuzabitsina n'uwundi mugore igipolisi cyaciye gihagarika nyamugore ni byinshi cyane navyo ni mu idodo y'amakuru yacu mu kanya gatoya cyane ndabitsi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 3 cyangwa se ni mugoroba ariko na chatu mudafata imota nze 10 gusa kumviza byishye amatwi yawe ategeze yumva ariko kandi ongera kwibutsa kumara kwazi kwa jambo garitse usabone ugafyonda we ni utarafyonda sabone kandi ariko unadusigira nibitekerezo kandi korona nyagira irye gato ka jambo kandi tse usabone ugafyonda kandi hari nakazogira kandi tse ryana ho ugafyonda kugira ngo tuge turabasha kubana gatanu kuri gatanu. Amakuru arambuye ni mukanye gato ya cyane ku imikoro njewe uri ko urumviriza ndimeke mutesa uhawe kazi
buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza. Murabona aba bantu bari muri uru
murahawe kaze mwese mwidonido y'amakuru yacu. Reka dutangure kuri iyi nkuru iri kuvuga ko Bururi ubusuma bw'imiliyoni zirenga 27 ku cuma gitanga amafaranga cabukobu ubusuma bw'imiliyoni 27 z'amafaranga y'amarundi bwabonywe kuri uyu wa mbere mu banki Bokubu ibururi ubumanuko bw'u Burundi. Kubw'ibyatangajwe mu gipolisi niyo banki umukozi atwi ku izina rya Borisi ukeneza yahamagaye uwo mutwara umenyesha ko atari ku kazi kuri ico cuma gitanga amafaranga kumugwa mukuru w'iyo ntara uwo yikekwa ko yarahunze igipolisi cyatangaje ko kiriko kiramudondera ico cuma gitanga amafaranga atari caguye ku munsi w'Imana uheze umunsi wose abakiriya bari bashaka gukora ibikorwa vyawo vyo muri banki barindiriye ko cugururwa barabura Bokobo nta shami ifise ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi inyugururwa y'ico cuma gitanga amahera ryatumye abakiriya biyo banki bagabanirizwa urugendo bategerezwa kuja imatana ibirometero 42 cange mu rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'ibirometero 32 abakiriya biyo banki bavuganye n'abatoza makuru batandukanye hano mu Burundi basaba ko ico kibazo gitorerwa umuti vyihuta kugira ngo ico cuma gisubire kugururwa babona ko iyo garwa ryacu rikora cyane cyane ku buzima bwabo bwa misi yose aho abanyagihugu batakibika amafaranga mu mazu kugamasoko mu gipolisi wikeka ariko araronderwa sibyo gusa kandi imasisi mu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abategetsi bakuyeho imikwabo yose yari kwibarabara ryerekeza isake bikaba byahimbaye cyane abanyagihugu imikwabo yari yarashyizweho na wazarendu imirwi itwaza ibigwanishwe kumuka muri ako karere nyene kwibarabara rya Sake Karuba yarakuweho yose n'abategetsi mu mpera zindwi iheze igikorwa abanyagihugu muri ico gice ca Kivuye uburaruko mu buseruko bwa Kongo banezerewe cyane mu kurengana iyo mikwabu abasanzwe bakoresha iryo barabara bahora bategekwa kuriha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bitanu mu mafaranga y'amanye Kongo ivyo bikaba byababazanya kongera bigafatwa n'abanyagihugu bahaba kwari ubusuma banezerewe ingingo yajerwe intwaro yo gukuraho iyo mikwabu ndanezerewe cyane kubera kuno munsi dutunguye guca muri ino barabara atangorane nimwe ndizigira ko ibi bizomara igihe kirekire natwe tuzoba turuhutse ibyashikirijwe na Emmanuel Biriza umudereva w'igipikipiki ica amafaranga mu kuguruza abantu iyo mikwabu itazwe n'amategeko irahungabanya abanyagihugu ibashikirija ko Aristotele Gerabrite abanyagihugu bo mu burako karere twakiranye igishika iyo ngingo y'abategetsi igira inshuro nyinshi kandi turafise ibyizigiro ko guhera ubu ngubu ibintu bizogenda neza uko niko yabivuze yiruhutsa na Feregisi Habifura umunyagihugu wo muri ico gice cyo ntara akamo niko ka kandi kubgwabo ico gikorwa c'abategetsi b'intara kibonamwo ubutabazi twaje ngaha kugira ngo twirabire neza iyo mikwabu yakuweho n'abategetsi ba gisirikare ego nivyo uyu munsi turabona ko iyo mikwabu itagihari nakanyamuneza kuri twese dusaba abategetsi ko ivyo babikorana no mu bindi bice vya Masisi abanyagihugu bararemvye kubera ibikorwa vyo guhungabanya umutekano bikorwa n'imirwi itwaza ibigwanisho izayiyongera kuri M23 ibi vyashimangiwe na Feregisi Habifura sivyo gusa kandi ni wacu mu Burundi cangunzo hari umusoda yapfuye ariko aragira ibibonano mpuza bitsina hari umusoda wo mwingambi ya Mutukura muri komine y'intara ya Cangunzo ubusero ko bwo Burundi yaguye mu hoteli ariko aragira imibonano mpuzabitsina n'uwundi mugore igipolisi cyaciye gihagarika nyamugore Vianney Dusabeyezu asanzwe ari umusoda w'imyaka 40 yapfuye mu gihe yariko agira imibonano mpuzabitsina n'umugore w'imyaka 31 vyabereye mu hoteli mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 ruheshi 2023 konsiliye ni mubona yaciye hagarikwa n'igipolisi cyo mu Cangunzo kimufungira mu gasho kaco ikiziga cyo umusoda yari asanzwe ari umushoferi mu inkambi ya Mutukura kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cangunzo nk'uko bivugwa n'igipolisi igipolisi kivuga ko cyabimenyeshejwe na nyene iyo hoteli Shuti bakunzwe ni muko muratwumviriza reka makuru yacu twasubikire ahangaha gusa mwese rondongire ndabasabe gufyona sabone niba mutarafyondaho nuko umuntu kasuka jam kaito sabone mugafyonda kandi mukibuka nuko radusangiza n'ibitekerezo ana ko mufyonda kukanzogira hirya gato kugira ngo tuge turabasha kubana gatanu nyene kuri gatanu ndabakunda cyane makagira imana n'amafaranga kuri mikoro nje muri ko murumviriza demeke mutesa ciao